mō Waiapu, Waiapu, ne. Whakaero tērā kōrero mō tēnā wai. Kei te, mai rāno e apu anei I ngā whenua, ngā tāngata, e apu tōni e. Nō reira, I tēnei wā, koe rā tōku meatanga mō tērā, mō tēngo o Waiapu.
Pene ama te kore, kei wetei mutu au, wetei mutu au, kare kere rui, kei tika katoa ngā meiru. No te mea mutu ka awa o ta, kore te mutu ngā Waiapu. Mutu ata Waiapu I re. Ko te mutu awa, ko te wā, te mutu awa Waiapu.
Tō ma te papa I a pakuhana. E te kupaka te kaupea, ki me I a teat. O kei te haetau te mutu au. Kito I a pakariri ono, taptapai ono na harakeke. Mai hai te whakariri me herere hai tono tongu. Kotkoti hai te patapai on hare, ka kai hai tono pai. Ki me, ko reiri tala te hai. Ka rei mau tono nai, nani ki te patapai on me, everything, nani whakariri te kai.
Mō to hara mai tanga kone, kaua mura mai kai maua. Kaua mura mai he pēke, pai pai rāne, he kai maoro. Ka mau kai mai uke me waha giutara. Ka matakai koe ka hai koe te kai maha ka hukuna. Tā mea koe konei, hei whakanoa, ka mimi koe te ngā taonga kato. Kei puruki koe hei pū, te kai maoro.
Go down, Steve, go down, go.
Ka haruko pakai te wahi ngiti ngutu au.
Go down, Wayne.
Tu wā e tumon te tai. E tumon te tai. Tuko koe te kaharo ana, pena ia e nai nia, ka anu ke tumon. Ka moro kakoto te wahi. Waka tuku koe tō nisi, kateke he wai, engari he dama, tuakitanga me te tai. Anā ka ngāwari ki te tuku te kaharoa. A pera no mata mātake ere ke timono te tai. A te tai ka rarau he rākau, ka kumahari ngan te kaharoa me tō pēki. Ka tanghainga I ka te tai taipiki. No te mea he heki tanga ngā tai, te mea kāre mau. Ma te tai te mate ieto no te wai, ka mākere kere ngā ike ki rarone. Nare ka ki tai ka hako te mātake. A ka tai te tai timo, a ka mātake anu koe.
Nei, ni kere te me te rāpi e putua. Kare mau ngi tata, mau pai ngi tata tata mungutu awa. Nore te kumungotanga te tapu o te mungutu awa.
Tōko pōheo nei, te mau tungu pe te rāko rō te wai, ko te wai kei ke te hare pera, whakarite nge mai, kei te piki whakarunga kei, kāra kei te waha ko tei tunu ei. Engari, kora nā nā wete nā koro mo te taniwha, kora, piki whakarunga, e rākau kei, piki whakarunga.
Pini tā mō, he te ora. E karau nei ki te taniwha ne, e mauto nōku ngā ture. I me ngā me āo, kare mō ngā ture āo. A mōmō mēka tō kā, kia rā tō kā, kārīrō tō wai.
Kaiti ki mai kia koe, o, e taniwha kā rata kōkāre e kau ngau koe te taniwha. Ko te mea nui tonu, kia tūpato kia koe tonu. Ko ke haiki reira, o, whakapara hako hai ane nā kōrero.
Te haeroki ki Waiapu, haere tūpato e koe, ne. Karau ki he ngārala kai reira, hei tongo hiatea era. Kā ki te tangata. Ue te hiki haere ka reira I kaukau ei, ka tromi. Ka hei tua ke tera. E hara kia hau ni, e hara nā te taniwha tera nāni I tau.